jacayl ma quurta jirkaaga hubbina wehel moodine da iyo waaben waxaad muhaatad weydiyo waxaad muhaatad weydiyo ismandaaf kuwa jira ismandaaf kuwa jira ismandaaf kuwa jira ismandaaf kuwa jira